Dingmani, ding swai. Kuimba daimba, kuimba daimba. Ngani ilipano, pajatima fika straight to the point. Ndaimba kukufuna kukuza kuti usiezo mafarisa kuti wendine chinali chibwenzi usiezo mauza antu kuti amene janali bwenzi langa mwakuti mwakuti inezoti ugulile shine kuchokera paine zimene zondiye sinditani sindifuna
kese mwaimba kuti mifuse ngongori
ndipikira kwa kumene kukundi koma asiye kufarisa kuti ndinali chibwenzi chake zikumandi chitisa manyazi zikumandi chitisa manyazi antu azinifuza unali chibwenzi chatingiswaye kwemwe angane dingiswaye wacheyo nkhongwe ili njo ndiyechita so ndikafuna ndinenenga kuti ngongoli yanga undibwezere iweyo uli ndi ngongoli yanga tili pa chibwenzi paja ndakugulira mabox awiri msokosi ndi jeans ndiye pakupeza kuti kulingana ndi fungo lako la nthupi ine zinthu zonse ndingazitenge sokuti ndizigulisa ntchito ndikati mungowerengesa muchite masamu mpange matiply kayempanga plus zikungongole ndilama yanga yomundibwezere
ayalengesa akagula ndiye tayilingisani
kuyilengesa ku iye ayelengese iyeyo sazioni mampasa maujeni makashiseli kuno ndapeza amuna anzanu ndiye ndalamazo ndifunanso nawo ndaagulire ndachite spoil
itabalisa iwe uje ni nyama uje ni aini
swai oh. Ding swai aina
nanga chini chimatota iwe uje ni ding swai badazo siku lijali na kubasana uje na patana yako uje ni chinangwa ndiye mubwelese enso zimene zija zonse zina jairu pa kwanu chifukwa takudyesa nito agalwi ndiye zonse muna jairu pa kwanu
ndawe ngisa ya chinangwa iyo inali
bani chinangwa chinangwa chinaji chafidi yandede
pano yapanga matipulaye yachuluka
amayakoso anazatenga nthosa za mzimbe anakazala kwawo mizimbe muzule zibwere kuno zimenezo kapena mundipase pojeni 10,000
tifuna tayagulire kuno amuna anzake
komanso anazatchera kabichi nadulira ulere ndiye mupangezo masau mundipase chifukwa wapeza mamuna ina ndiye tikafuna tipangezo mankomya wakumeneko ende mubwelese katunduyo
zinthu zosikuti kumango kujako zinali kuti kukuhongani mubwelese basi kusiyana kuti nasiyana ndiye zinthu zomusasale nazo ngongole mubwele ndalamazo tikagulira ngazithuzo mubwelese ading zikomwe muinu mubwelesa ye
basi.